Hapa ahadushitse ni mu kigo kijanye n'ibintu byinshi shiramwe ryacu rikabagitwa iri zina liraha Art in Life uri mu cyongereza bisigura ko ari umwuga mu bikogwa ufise akamaro. Aha dusanzwe dukora ibintu bitandukanye turabumba turashushanya hanyuma aha mubona no gwaruka dusanzwe dukorana rukora ibikogwa twigisha ibikogwa bijanye no gushushanya barashushanya ibintu bitandukanye amafoto ama landscape nibindi ibyo basanzwe bakora aba baza mu gatondo hari nabandi baza kumugoroba biratandukanye imisi yabo bakoresha amarangi atandukanye aha anaho hariho nabamaze kumenyera ibintu bitari bike akarorero nk'uyu mwigeme ari ngaha ashushanya amafoto akoresheje amakurera ariko akoresha ya style bita abstract painting style y'abanyaburaya niyo igezweho akoresha kandi turakora n'ibintu nk'uko twavuze turakora ibintu bivuye mu mwavu ibi ni bya bintu by'ibirumyo by'amafanta n'inzoga n'ibindi bajiye kunywa bacha babiterera hariya ariko twegwesha tubigarukana mu nzu bikaba amarido aha nti turabiheza tuca tubishyiriza amarangi tubishyira kwa madarapo nk'igihugu cyacu ko turagikunda gose byongere bize gusukura bikaba bisanzwe dukora tubumba ibintu bivuye mu mwavu bataye cyane cyane amasashe tukayateranya tukongera tugakora n'ibumba ry'impapuro tugakuramo ibintu bi mubona byiza kuba ati ibintu nako tubigarukana ahantu bikaba kamaro urabona nk'iki ushobora kubona ko mango ni isamaki hiye ariko atari byo murabona aha hariho akabamo n'inyama ariko izo si inyama n'akabamo ariko n'ibintu bishushanyijwe bisigura ko byongera kugarukana ibintu byiza ahantu tubaye tukongera tugakingira n'isi kubera ibintu by'amasashi ahantu biguye ntibibora kandi n'umunyota wavyo wongera ukonona isi aha hariho n'amafoto dusanze dushushanya murabona aya n'amafoto y'amahoro byo bikoko eka mbese n'ibindi byinshi amapankarte yose turayakorerako ibyo nibyo bintu dusanzwe dukora ngaha umugambi umaze igihe kitari gito hararenze hafi nk'imyaka yoshika nka cumi uku turiko turakora uwo mwuga ariko iki bintu bijanye no kwigisha abandi byatanguye biteba haheze nk'imyaka yoshika nk'itatu uku turiko turabanana n'uwo mugambi kenshi tugasukura nk'igisagara mu kugisukura rero birya bintu bata nibyo tugira tukagarukana bikongera gukora hariho n'ikindi gikorwa kijanye no kwigisha ugwaruka bino bikogwa turafise ugwaruka batari bake tubereka ibintu nk'ibi tukabibigisha nka mu mezi atandatu kugeza ku mwaka ariko inyuma y'ivyo bahejeje kwiga ibyo bikogwa cha tubabwira ko bategezwa kuja hamwe mu mashira hamwe canke bakaja mu shiramwe duhurikiyemo twebwe kugira ngo babandanye bakora ibikogwa byo kwiteza imbere abo abantu turi kumwe ngaha biri mu migwi ibiri hari igihe ahaza amashyira hamwe yakadusaba ko twoyigisha abantu urumva baca baduhemba abo hanyuma hariho n'ikibindi nawo tukabasaba agasabune bakakadufashisha tukabigisha igisata kijyanye n'ugushushanya cyangwa kubumba kirimwo akamaro gatuma witeza imbere ubwa mbere ukamenyekana nyuma uheje kumenyekana ukongera ukamenyekanisha n'igihugu n'intara yawe naho ubaye mu makungu hanyuma ya mafaranga acabona gutangwa kuza araboneka mu nyuma kubw'ibyo rero twebwe twotera urwama abantu yuko tukabatera kamo yuko iki umwuga turiko turakoreramwo mu bagendana ubumuga cyanke batagendana ubumuga bose ko turabigisha hamwe birimwo amafaranga ariko ntiboca bavuga ati yuko amafaranga niyo twoshira imbere abwo twoshira imbere ubumenyi isoko riragoye kuboneka mu iki gihe ko kenshi hari ahatugurira abanyamahanga nibo baduteza imbere muri ibi bintu ariko kuva aho habereye ka karanda ka corona haci haba induru abanyamahanga hasigaye baza bake nkaho urabona ko turi kuri kivuko aha mu rumonge dufise kivuko ariko ntibakiza bagarukira umwo naho nyine akaza bake ubu naho akenshi aho ntugunda kugurishiriza ni muri amashira hamwe twegeranye abahita baradushorera amakoperative amwe yamwe akadushorera ndetse na leta harashika igihe ikadushorera yego turaronka bukebuke ariko si nko byari nka kare abigeme canka nabandi bakenyezi nabashoboye baramenya kandi baratahura gushushanya kandi ikintu nasanze abantu babigeme barafise iyindi mpano itandukanye mu bintu byo gushushanya kuko nivyo musanze ndimwe barafise ikindi kintu baturushya mu gushushanya kuko iyo yumviye ikintu ashobora kugikora kuya nyene cyari kimeze babona nk'ubu harabigeme ngaha tugeze kwigisha batari bake kandi bamwe baratahuye abandi bari mu gukora ivyabo nk'ubu urabona ko tufise n'umwigeme ngaha ashushanya amafoto atandukanye urabona ko ashushanya muri ya style bita abstract paintings iyi ni style y'abanyaburaya nk'uko babivuga igakoresha abantu bake kandi naje nsi kuvuga ati ngo ndayikunda kuyikoresha kandi nkaba ndayikunda gushushanya ariko ikoresha abantu bake kubw'ibyo rero nk'aya mashusho aha mu Burundi uzoyasanga ahantu hake uzoyasanga nk'abantu bahejeje kaminuza za ETSA n'izindi nimba uzosanga bashushanya ibintu nk'ibyo kubera n'amafoto asa afise amashusho y'umuntu nyine atahu amenyekana nk'aha turabona ko ari Bob Marley byo turabona ko ari Mandela byo turabona ko ari Barack Obama ariko akaba ari mu yindi style tutamenyereye yego barabishoboye neza cyane intambamye ya mbere twegwe duhura ni menyekanisha ry'ibikorwa byacu urumva bimenya ababanyi ngaha kandi ku radio birazimba bidutwara amafaranga menshi aha mu rumonge nta televiziyo dufise televiziyo ziri Bujumbura urumva kugira umuntu avi Bujumbura ze kudufata ngaha amasanamu bisaba amafaranga menshi kandi publicite yo ku radio nayo nyine irazimba n'aba ari radio yo kuvuga tubuze kumenyekanisha ibikorwa byacu kubera nk'amahoteli amwe yamwe ntibatuzi nico gituma urosanga n'amahoteli menshi atabishusho birimwo kugira babihurumbire amastati ibintu by'ibibumbano ntavyo usangayo urumva turakenye publicite iyindi ntambamye dufise nuko twegwe tubuze ahantu dukorera twegwe twari twifuza yuko tworonka ikigo ciwacu tugakoreramwo urabona twegwe ngaha twashaka ni kigo tugafashanya na leta ikadufasha tukaronka ikigo ngaha mu rumonge tukacita nka museums yariyo bitamize kugira ngo abantu bavuye kure bagashikira ngaho bakaraba ibikorwa byacu dukora kandi tukaba dukorera ngaho kugira ngo ntibitugore kuko ngaha twakose amafaranga menshi cyane usanga n'amafaranga hagahera n'amezi abiri tutarose n'amafaranga yo kuriha inzu ariko turagerageza bukebuke kwisuganya uduhera dukeya turonse kugira ngo dutere imbere ikindi kintu tubuze ngaha turabuze ibintu byitwa amahayanishwa yategezwa kuba aboneka ino mu rumonge amahayanishwa ni make nta aboneka gake gose nk'inyuma y'imyaka 3-5 ariko byo dufasha cyane nk'abantu bateye imbere bakatumenyekanisha amahayanishwa tukatwara tukashoreraho ibintu byacu dukora